Adumo.
Adumara kwao.
Adumala kwampa.
Oh yes.
Abusia fonso mudia dance ye. Ashe adum nyankopon di no elmonyam. Obey. Adance ya mekan se odi enie. Ne yari eno. 26 years. Obeka se wogina no wanya sei. Ose yari ene bae ene na wo emfie miensa. 3 good years akwada ketekete. Na yari ene nyina ye ne yam. Yefunu yade. Na ne yam no eye ne yato aso ama ne maame mo ne kwada abirem no. Ne maame mo yo mawe so mbebo moden apaya de sama no. Tie nua ye di jare no, ye di jare no. Ye mane nom ye onom. Sebe se yesa osa oye bibia. Ya friyari ene tena no so sa ama ne di enyini. O nyini ni nyina na ye friyari ene eda no so. Oko hospital. Hospital bia okobi. Eso ne yali ya friyari ene ewo ho. O nyini o nyini o nyini o nyini o nyini no. Yade ene beye kese. Ama fe ne honam nyina be hyehye no. Ne honam timi hyehye ne sa. Na eba sa etimi twa ne hwe fom. Ti se se bi obi a otwa no. E twa ne hwe na ya pega no. Edidimu ama fe de ebeji nsemu. Ne nsemu ebeji ne se ewie ne se de afe de edam. Ewie ne se edam. Do no wetu wa otimi sore na onenam. Satama na yare ne kosuru nyina so na odi kosku. Eti wase bia na awotwe baako otimi kosku baako pe. Bosume bia wa kosku a 4. Ena makuma akuna ewo bosume mu. Ni nyina na obo no homo de se odi be kosku. Kakra 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 kakra. Ana odi dru SS. Ne hona yare no ekoje ensemu kura. Afe de ayadam. Ontimi ntra krasu mu nchre exams. Ontimi nyashi. Sabrenso no papai school okọ ye ne hona na papai nso wo nti hona odi hu be men a odi ware no. Ti be man se ebre obai ba no ne ya nyina onso wani ye dai ehunu bi sabre no hu ne se obeware no enti o ye yade no ho dansefo omobọ modi biara etu anamo biara ne tie mu hyehye no ade adane se edammo afi otimi twahye enya asem ketwa o si ne nyina ti a doctor sheye asofo so sheye anya ye no o de koda abusumfi se de maami ekoda abiye no Osi konfo ne ka kire ne prince se jitum se wo beifo na nka men hwa wona mentime mu ano se konfo e menya beifo enzo osi jitum se wo beifo adenti ya because ma mi sida ko so dan ne odidi endi se wa so dan ya odidi ne ko anti anya ntum se wo ye beifo de a nya de obetimi aye ho hwa ye de ama no ano no se menya beifo osi enura ye de mano no otimi num nuro ne sa afei onam nipa mu a na ne ho bon enu ne de mana sa na yare onam nipa mu na ne ho bon etitem ye onam ano obi ahwe no tem ye onam ano obi ahwe no obi ana adwunmu yare na mana adwunmu aka otimi twahwe na afi ne ho sa ye dai e bon na afi hwe mpempen so a wo be ye dai eduru onsem kase pa kakra 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 ti da ko ka kire na maame se me maame nya no na nko nye de ongu ma ne maame mfa ne nchini biem Satan ya neche se onia be me yehu no se obeware no ana ja omde ye aware no be me se anya sem ketoa omware ya 3 years ni ose amane a wo famu no ne da ko na maame se obi ka kire ne se wahwe sofo bi wo TV so na wa ba ha se na ono ne ba yare ya ne ye owu yare ye ode ne ba ha se ni nyame fa sofo no so nyame fa di fo so e man ho to no eto ogina o 29 years yare ka no o 3 years ne maame ka chese o me mra no ka chere ne maame se wo ma ba bia yare ndi na duro no onya no nuwu enti da no so wo bediru fie ha se no o se na ne bu afu ana mudi machini di machini di machini di machini di machini sa to onya bediru fie no ohu papa no o se na ne bu ayedai na ne bu afu en se ba bia na ne bu afu no e ho na na yare sa ayedai e wo afo so betnase ene tv e wo hoyi ye bo adanse ye bo preaching ye bo preaching ye bo preaching afene adanse ne kasa kire no no ye be di adanse yare se na mde bae wo se ho ape na ne hu nyina sane no ana ho se da bi ba bia me ma mmode ma ba no e ho na ma hoto ye dai e wo afa de ne nyina chi no oko papa office no ko hu papa papa se ma obo nto yam ne kono me yesu mo ja no ne ko fa adanse ye dai ebra enne ani ya unu nukura ya dai ewom 26 years yare ni trimu ahyehye no ne damo wo boye ni cha wotimi cha hye enne obewura fidi amade nya menam na kwa so kan ye no yare ni say 2 years se meme ye ne ho ato no on sem kase e pa ne ho to ni wie ye no ne ho to ni wie ye no ne ho kani na ho no so aware ne no wose na ne ho kani so wo ohaw bi be men ya ne ka kire me sebi wose ne be mem emuti mesi sene sa enti yesu moja na odi ba afie na ono nom ye na ne damo ne tu koye ni chahwe wo chahwe ne koye no wono so fa yesu moja ni bi anomen ne sabre na na ne be mem mo hyehyene no na ontumi so so anyu nso enne wono so nom yesu moja ni bi no ne be mem mo hyehyene agai ne junso ontumi nyu nso no so enne otimi de junso e sha adum nya media ni monyam ti wei enne abusuafo ya dance ya omudi ahye fredi fi abofo no enne monyam amen.
Oh, fa. You ain't shram.
You won't come.
Timmy, I'm welcome to Tom William. Oh, Baba.
Yes, sir. Okay.
Oh, no. This is not the time. I better do something about it. Start a sermon, I'm feeling fine. Praise him.
Hallelujah.
Imagine.
Ah.
Now, what's what one fear saying?
In few years,
3 good years.
Yes.
And now we're going to have one fear saying?
29 years.
Ah. Who said God no day?
God day.
Menya, do you know who in power you're going to have brain?
Adumo.
Adumarakwa.
Menya, me find so abaya misiano okwem. Ini na ani akwa SHS. Awana mkuhunu. Form 2. Timi hono, mensona. One minute, I get back, Messi Waba. One in nine, I find one class who may cons. Intino, many minuan in commerce again, the old situation. As a manager, who by the situation is home, no beyond corner. Intino, one in Casama, I say, or Betty Asia, Eja, school life, any a new room.
Praise the Lord.
To make kind of minuan again or so. And then a contact here, and my friends what you are saying. In the minute, I was in school for about 3 years a year. A boy, I'm a classroom cry, and I will be a basse. As soon as he blabber, say, be a unipana and a war horn. Like we charge your time here in the course of 20. You may die classroom, maybe
I'm in our one papa.
In our man papa. Send me
the idea. Fava for. And to bear my wouldn't the power of Bramo.
I didn't batch. Yes.
Nikuno so se ade ayame menso menom ono so nom ya ne ho aton. Na eyade ade akura ni.
Sir.
Emi kase ma wa wa.
Amen.
Adanse ne ndimu animu ankosi.
Amen.
Bon sam bon sam bon sam bon.